nkuko mubizi imyaka 5 irarumanye tumaze indwi yose mu ntara ya Gitega hari ku wa 5 myandagaro gushika ku 9 myandagaro hariko harabi inama rukokoma y'ubutungane bita asize etat general de la justice y'icyo kimwe cyatanze umwizero turaje neza akamaro cy'igisata cy'ubutungane mu gihugu urya igisata cy'ubutungane mu gihugu ni ntangere gifite akamaro kanini ubwa mbere burya ubutungane nibwo bushigikira amahoro nyakuri no gusubiza hamwe kw'abantu ubwo ubutungane nibwo buzana amahoro nyakuri no gusubiza hamwe kw'abantu kuko amahoro so kuvuga yuko atankoya gusa ibivuga aha ntanko iti birikira vuga atabutungane buhari abantu babamerewe nabi ku mitima ni ubutungane ubwo buri nibwo nkingi ya stabilité politique ni inzego ubutungane nibwo bukingira gato yakazi na muntu warya nibwo bukigira gato yakazi na muntu ubutungane ngo bushigikira leta igendera ku mategeko état de droit ubutungane ni ntangire mu iterambere ry'igihugu développement économique abantu baravyagira nibwo bushigikira cyane cyane abakora utwabo bagakora banonokewe baticura ikinakiri no mu gukingira amatungo y'igihugu rero mu guhasha bakabo ubutungane urumva ni ntangire urabe n'ubyo gucubura uri caciye mu ndyane nyinshi murazi yuko kuva kera ubutungane bwa nyibutoho gatoko yuko ingendo yabo nyine byifata mu ngwano ubundi bagiye buragira byatuma aho izo gorane zibana nyinshi gusumba mbere ugasanga zavuye ko no ku ngendo y'ubutungane niho rero Gitega habayo nama uko mayo ubutungane yari yarasabwe cyane cyane abantu benshi ndetse no muri kimwe bita politique sectorielle du ministère de la justice kimwe bita politique donc ubushiranganje bw'utwara uko burakurikirana muri za 2010 na 11 bari babisabye cyane yuko hoba izo nama rukokoma y'ubutungane kandi bagahagarara cyane yuko ibizoyivamo bibi bintu biboneka bigaragara kandi bizana amahindura kandi n'uburyo bukarondegwa kugira bije mu ngiro ivyo rero vyari muri politique ya ministere y'ubushikiranganje bw'ubutungane bakibivuga ngiyo rero inama irakoranye mu 2013 ibintu bitatu burya ibintu bine bikuru bikuru byategeza gushika kwavuga bati twokora iki kugira ubutungane bwigenge hamwe bucika ubundi butegetsi autorité judiciaire hagacaba bya bindi bavuga bati none naho twogira iki kugira accès à la justice onye yugwa ruho ubutungane kabisa nyakuri ubashikire hari bona bya bati byoge na gute kugira abajya gihugu ntibaze barafungirwa ubusa barenganywa nk'ibita chaîne pénale ningenere ubutungane bwoteza imbere igihugu harimo rero ibintu byinshi byarimo bafite mu bisanzwe ubutungane l'autorité judiciaire yahagarariwe na Cour Supreme yahagarariwe na Cour Supreme na Cour Constitutionnelle donc yahagarariwe na sentare nkuru y'igihugu na inyuzwa na sentare y'igihugu ko itwiza shingiro niyo bitarohote Cour de Justice nduva sentare nkuru rwose izo zibiri zakoranye ariko iyo sentare nkuru irigerija hote Cour de Justice tiraja iyo sentare na inyuzwa Cour Supreme harimo ingamba ashatse kugira rero ibonekeshe rero bwa butegetsi bwayo autorité judiciaire bari bas twaravuga ibintu by'ingenzi uwitwara yojaho kuyoroha manda bya ntazarajogajoga n'uwo umuntu unomeje ukura uri umutegetsi ukuvyumviri hari ndyo kuvuga ati protocole yiwe ubusanga ari protocole iri kure yategeza kuba akurikirana aza inyuma y'abakuru b'inama nshingamateka nahemuza amateka umukuru wa sentare ntiheza bwiza kuja hejuru y'umushikiranganje ubutungane muri protokole yinkarana ubutegetsi hatanavuze ibintu vya bije kubaha bije autonome Cour Supreme n'ubundi butegetsi kabave kuvuga ngo Cour Supreme ngo ni bije ya ministere baza ya kugira ngo rekane umuntu ubutegetswe ya Burundi cyateza gukogwa cyo serio biraje aho ngaho mugabo turarindira turabura sohote kuri dojisizira haro nibindi bavuga bati aba magistrat kugira barunka ubwinya kuri bakingiwe mu bwigenge hari nk'ibintu bavuga ati ngene bo rokritwa ngene bo barokrita bakita ucane kuri aba magrade nibiteho amabanga gusa ko amabanga niyo baca mu kuza baraduza baratama kritera aboneka basaga umuntu ajejo yamaze kujuga kuduga hejuru maestro superiere nye bya ina mobilité byo kubahama imitation birwa kubera ati aciro bantu tifuza ugaca umwirukanwe umugira cyo cyose niba byari bakingi ariko iyo sora bona nta kimwe cagiye mu ngiro accès à la justice haravuga bati uzese kwigiriza ubutungane abanyagihugu na cyane cyane gushira mu ngiro imanza zaciwe atagiturire uru no gushyira urabona no gushyira mu ngiro imanza zaciwe n'ibintu byitonda cyane kuvuga ati none urubanza ruciwe ni ruje mu ngiro rubavu rufashije kiba banyene ikugira dize mu ngiro usanga rukurinda gufara nk'ifashanyo ngo pinide ni yatanze mwifashanyo gushyira imanza mu ngiro oro tuvuga tutwe justice ne dépasse de souveraineté niko tuyita ntushobora kuvuga yuko kugira imanza zije mu ngiro uzuruva ngo pinide uzuruva ngo ngo bafasha kana kandi bari kubarafasha yuko imanza zija mu ngiro donc ziciwe iyo fasha itabonetse zishadiryama ubwo butumwane turiko turakorana ubwanyu chene penari upfungira abantu busa biguma byiyongera abantu ugasanga naho harantu ibintu barategeza ku ibintu ibintu bitaba liberation suko se umuntu atashobora no guhunga ariko gito yo ugasanga guma mu mpimba kugira yo barabikorera ko hari mu ama pene alternative dara prisoner mabuka ko amandi bwa abantu bagataha abantu bose bategeza gusaba ariko barafunga bwa abantu bagaravundira hariya bakavunda kunyungu z'abantu kunukunu ugasanga abantu bamabwirika ingene abapfunzwe usanga bafashwe usanga abantu bakuja kwivuza n'ibiki twamatwumva induri yo mubimba n'ibiki ugasanga n'ingorane urumva rero harakwiye kuba kigoro harakwiye kuba kigoro gakomeye kuko nico gituma usanga gutungana baguma bashaka kubukoresha buguma bushaka gukoreshwa nyaro ni ibintu bisha bikwerekana nta karoriro urade nana nibidukikije protection d'environnement n'imwe n'ivyano ubutungane wa buriko burakora iki amategeko arahararanditse nyine narengwa nabana karengwa nabandi nyine bigira gute none burihe ko nakarorero bimwe tuvuga byo gukingira amatungo ya leta declaration de biens ubutungane ukereza kubika izo declaration bukaza buraraba yuko amatungo y'abategetsi atari kararengera umurenga atasiguritse burihe mu gutira gato yakazira muri ngene bashobora kugira kuri umuntu ntawode twarafasha na karo turabye nibi byo mu kumenyesha makuru uri kurakurikirana nka dosiye y'iradiyo bonesha kandi ka dosiye y'iradiyo bonesha aho usanga se nisivuga ati bategeko ubute nguri kura kuri kero ubwo butora udashira ngo tuti urede cyane nibize ari kintu yimbiga biri uko ngifo gukingira abantu mu bisano tukava mu bintu by'abantu bwo bashaka kugira gukoresha kankazi ubutungane n'ubudukingire twese tuve mu butungane deep reform tuve mu butungane gwatsida bwa ati nije nagusumye ngo mvure umva ngira mu ubwo butungane tutaburondi we na uri kurabukoresha ingufu nizaguhera nabwa polisi n'uwundi nawe uzofite umva we uri kurabukura ushaka kurikora bukoresha na munsi mugabo ugi ngufu n'uzozamana utaki zifise uwundi nataza bukoreshe nawe abukurabisha akabukoresha kwa shatsi ugira uzorohegwa nawe tse turiyumvira turondera ubutungane budukingira niho tuba stable niho ni inzega abantu bazibisikanyamo neza mu mutekano atangura ni ikintu gikomeye cyane ari ubutungane n'irero ryo gukingira abagwiza atunga ntushobora kuja muri development ngo secteur privé ikomere abikorera utwabo gutera imbere ubutungane butari kubura butari kubura fasha cyane rero noneho rero ivyacu bitagaze nuko niyo nama ruko ibaye kandi muri politique y'abaturage bavuga yuko ibizo yiva mu bitegeza guca bizana amahinduka na rapport officielle itweze tuyibona ubwiye kuyaka nayo bagwa nubu ivyo tanamira asubira kwa tuti turabe rero bimwe twapfundika igere biri kubira jamugira none gahimye dushaka ukiza igihugu cyacu gute dushakudikiza gute nibyo twebwe nyine turi kuturikorera twebwe nyene byagira bidukize tubura gushaka ahubwo tuti tugere twevaliwe inyene biri kubiraja mu ngiro kurya nyine ukavuga ati biko kukabara amaro kumanda sinjya babisaba umva cyo kituba dusaba kabisa yuko mbere tugasaba ko bo profita ikibita vacances judiciaires akunda kugira mu kwezi ko munana agacha bara bati tugejeje